Ngithekuwe oluka yourself uqhwithelo lwasuka ekhaya endlini umphulaphulo elizwe FM kutsho nje lakhangeleka ngathi lunamandla ukudlula olunye uqhwithelo kodwa unamandla onke waludambisa ngoba alukho uqhwithelo olungazowudamba umphulaphulo elizwe FM kodwa endlini kaDavide oluka Tamara uqhwithelo nalo lasuka endlini kodwa amandla kaThixo aludambisa uqhwithelo mphulaphulo welizwe FM oluke Naboti lasuka kukumkani uhabahabi nomtakhe kodwa uThixo waludambisa uqhwithelo mphulaphulo welizwe FM nolukaDavide lasuka kunyana wakhe uAbusalom iva isikhalo sakhe kunyana wam uAbusalom ozungula umphefumlo kodwa uThixo onamandla onke waludambisa oluqhwithelo mphulaphulo lizwe FM kanti nolukaYesu lasuka kuJudasi owesihlobo sakhe kodwa uThixo waludambisa oluqhwithelo ungalibaleki uqhwithelo lakho ngoba awuzukuba namandla akumelana noqhwithelo langomso ungalibaleki uqhwithelo lwakho ngoba lukunika amandla akumelana noqhwithelo langomso mphulaphulo welizwe FM abanamandla namhlanje bafumana izolo wasinceda uThixo wasinceda izolo mphulaphulo welizwe FM ungalibaleki uqhwithelo lanamhla nje likulungiselela uqhwithelo oluzawufika ngomso ngoko ke lunga lungelo lwangomso inkosi mayikuphathe ngenceba.